Enuano mede nchia kesi free Ghana Academy of Nutrition and Dietetics Volta Oti and Eastern Region Edi Ebremo. Ene ye babe chomo okwan ye befa so aboye saa adodo na afre no kidney no eban. Onipa saa no eye ade a ehunyia ye papapa onipa kwanim. Ne niema bia onipa ye saa ne ye ne se eboa eyi fi eni nuru efiri ye nipa duanim. Sanzo ne ehwe se ye nyamujabro so ne sanzo hwe se insuo enyina ye mu ema nipa ne nyechekwo. Esan boa ye mienya pomoden ne boye no mpem nsoso ho ban. Sanzo ne esan eboa e produce red blood cells eboa ema ye nyamuja. A quiet befas or boy kidding no home by any bark on a say. You be giant near a city be brave woman needy. Now, if you much says, would you a city be brave and so soa? A boy Emma would kidney the same. Sounds on a better to say, better am I a mood drew no emerald so. Now, so mu a drew a bros and so soa. And my yarry bit is said, as a chiari, mucha bros war, and in a say ye kidney no. Ne atoso mi ensane zun ni se yebedi enuane a ema apomoden na enuane a bema apomoden ni bi ni se yebedi enuane a atosodie bebre sanzo ni yebedi nuabanzo so bebre ni ate anwa a ewo aduane mu ni nsoso eso ne atoso enan ni zun ni se yebenum insu eyepiota saches yanom kra yebenum fo dakro na enono eboa eyi fi efri kidney nim na sanzo so ebie ntini ma moja efamu ye ni twa to okra ni se ye be fa ye nduru o mbra doctor chen no so na ya san ahu dietitian na nutritionist abrano brano no afa so a cheche ni ani a ye be di ene ene me ye be ye be bo ye kidney no ban fi se won na won wo enim die wo saa enima ni mu saa ni ma we nyina no si edi so a ye kidney no be ye na adwuma wano wano na e ma ye mmoka enkunkunhu no doctors ani dietitians abribia enti me sere mo ase mo be di saa enhyehye die yi so afen so so omo omo so mas ma medin krate bi omo eye Ghana Academy of Nutrition and Dietetics and afen so so no me a medisa in krate ebrem na efrem Frank Kusi medamase.